Nō reira, e mārama ana tātou I nāianei, ko te utu mo te penihini me te hiko ka piki, I raro I te kaupapa hoko waro a te kāwanatanga. Hei tā te minita I ngā take a huarangi a Nick Smith, tau maha ana tana ngākau ki te whakapiki ake I te utu mo aua momo a huatanga. Engari te tāia te pēhea. Hioi hei tāna nō kei noho tātou ka wareware, hei te mutunga iho he kaupapa tēnei hei tiaki I a papa tū ānuku mo piki piki ake, mō heke heke iho.
Kei awai te utu mō ngā hauhā paruparu nei e āmio ana I te rangi.
It brings us no pleasure in putting that sort of price impact on New Zealanders, but it's what we have to do if we're going to do our fair share around this huge challenge of climate change.
Koina te whakautu a te kāwanatanga ki a tātou, I te rā ka piki ake te utu mo te hiko mā te rima ōrau, me te utu penehene mā te toru heneti.
Shell pays half of the cost, the taxpayer pays half of the cost, and that's the subsidy that we think is wrong. We think polluters should pay their fair share.
Kia āta mārama koutou me titiro kia Shell hei tauira mo tana hau kino. Mo tātou ngā kai hoko hinu, tā piri atu ki runga I tērā ko ngā pūtea mai ngā kai utu tāke. Ko te utu a te kāwana ki ngā umanga whakatupu rākau, ki te rōpū kākāri ki kāre he kiko o tēnei kaupapa.
No, we don't. We think that this emissions trading scheme will not reduce carbon emissions and it acts as a big subsidy from taxpayers to the biggest polluters.
He oi nā te pāti Māori tēnei kaupapa hoko waro a te kāwanatanga I tautoko.
Nā mātou te pāti Māori I tono atu ki te kāwanatanga kia whakahāwhingia te hiki o te utu mo te penihini. Me te rātu, te hiko hiko.
To some extent, in the Māori economy, it balances out, but unless there is good regulation to protect Māori whānau from these increased costs, then they will be the ones who suffer the most. And the government's emissions trading scheme does not protect those whānau.
Hei te 23 o Hongongoi, ka tiai te wā whakawhitiwhiti kōrero me ngā ture hauhā waihanga e puta ana ki te rangi. Roi Hananuri, te karere.
Kei te werohia ngā rangatira Māori o te motu, kia whakapuaki whakahē rātou, e pāna ki te waipiro ka horo horo reetia e etahi mo te haurangi tonu atu. I kōrero atu arapaira tā whai ki etahi o ngā rangatira nei, me te pātai atu, ai rānei ka kawea ake e rātou te wero.